iSelectafrica TV ngiyakubingelela umbukeli futhi ngiyakubingela kwi-update yethu yanamhlanje. Igama lami nginguSinenhlanhla Mpanza. Umkhonto wesizwe okuyiqembu elisanda nakwethulwa lezepolitiki oseqinisekisiwe impela ukuthi nokhetho luka-2024 luzolingenela elesekwa kakhulu owayengumongameli wezomnomzane uJacob Zuma beluhambele endaweni yakwaMashu ku-Ward 46 oholwa uSiphamandla Manyoni. Bebenza ke i-Motorcade eyalo leli qembu elihambeleke indawo ezahlukene okubalwa khona kwaMashu e-station enanda i-Bridge City ikwanozaza intozoma nazo zonke nje izindawo ezisondelene ne-ink area khona lapha yakoMashu kontuzuma konandwa. Kanti ke futhi bekhona ke no-coordinator waseThekwini region wayo iMK uNtando Mkhize. Bukelene ikhulume bezikhona futhi ziningisa. Cela ke uyizwele ukuthi ngabe ke bezithini ebantwini.
Sanibona, sanibona ama-comrades isiphamandla Manyoni lo Ward 46 kwaMashu kwa E eThekwini. Ngicane ngibingelele amandla amakomrade. Namhlanje sihlangene la kwi-Motorcade ngoba nibona imoto ziningi nje. Ziyakhala namhlanje sithi akaphakame umtsholozi abaphakame okomrade Khumalo. Siyabonga ngokusinika ithuba lokuthi sesivaleleke kangaka singakwazi ukuthi senze izinto. Manje ithuba lethu ma-MK amahle Mkhonto kwesizwe rise. Namhlanje sihlangene kwi-Motorcade. Siyancenxa amakomrade ukuthi nivotele iMK for ushintsho, for the future of our kids. Kubalulekile ukuthi sivotele iMK for ushintsho. Siyabonga amakomrade, sicela niqhubeke support. Viva comrade, viva Sholos, viva Mkhonto wesizwe. Ngiyabonga.
Kumakomrade wonke uMkhonto wesizwe siyabonga kakhulu i-support esibe nayo from kumakomrade abasuka kumawadi amaningi ahlukahlukene naseyindaweni eyiningi kumaregion amaningi abeke khona kule Motorcade esibe nayo kwaMashu ibe yimpumelelo ngendlela emangalisayo. Si-happy, siyajabula, siyathemba ukuthi ukubambisana kuzoqhubekela phambili. Yonke into siyibona ihamba kahle. Siyabonga kakhulu i-support nje sengathi abantu bebephume ngobuningi babo noma ngabe imvula ibisanda ukusiphazamisa kodwa baphuma ama-members noma ama-comrade omkhonto wesizwe angahlali emakhaya angadikibala sengathi noma ikuphi la sibizwa khona singaphumelela sizokwazi ukuthi sixhasane ukwazi ukuthi umkhonto wesizwe uqhubekele phambili. Viva Mkhonto, viva.
Ntando Mkhize, ngi-coordinator iTheku as a region. Owami umsebenzi ukuzoqikelela ukuthi membership yeqembu umkhonto wesizwe iyakhula ngesivinini. Lokho kuyenzeka ke nokho. Umphakathi ngiyabonga ngendlela osamukela ngayo, samukela kahle kakhulu. Uyasho ukuthi busukadulindile babonga nonxamalala into abenzele yona kakhulu. So okwethu ke njengamavolontiya enhlangano ukubanika indlela nokubanika ithemba ukuthi makusuku lokhetho bahambe bayovota. Suku lanamhlanje libe impumelelo kakhulu, besine Motorcade yasemlazi ihambileke ukhavile kakhulu ink ama comrades ayiphathe kahle. Siyabonga ilokho nje. Ngiyacela ukuthi ke sibambisane ngaso sonke isikhathi, sibonge nokungena onyakeni omusha sisaphila u-2024. Sosebenza kakhulu umphakathi waseNingizimu Afrika. Iy'khalo zawo sizwile la samba khona nonxamalala futhi uyazazi kakhulu usizo belibheka umphakathi waseNingizimu Afrika. Uzokwenza show uma engena ukuthi wenza konke okufiswa umphakathi ngoba ubevele uthando umphakathi. Ngiyabonga.